Ok, so ea kako makikahua paani, o ke kula, a ea no kekahi pa uea, yeah? Ano leila, wa koho wau I kekahi wahi e kanu ai, yeah, ano leila, wa koho wau I kia wahi nei, yeah? O lalo kekahi poe, ale ulu ana kahi mea ma nei, ale kia he lepo mai kai, yeah? Aka, loa iau kia eke o ka lepo poho mea kanu, yeah? Ai, ninini ana wau I kekahi hapa ma nei, lava paha ke la, ke mopo aku paha, ho hui pū paha, lava, yeah? Alela e kanu ana wau I kia mo ano, e lua paha, lava ke la, yeah? No leila, o kaima o, yeah? Ua, lave mai au I kia vai, yeah? E hana vai ana wau. Yeah. Ale pono e nui loa ka vai, but pono e hana vai. You know, I ke la me kia la. Ke kau ana vau I kia mo pohaku ma luna I ole e nee. Yeah. Yeah. So. Oe wale no, ka hana. No ke kanu ana. Mahalo no ka ho'olohe ana mai.